Zippiens. Dusenzona.
Nkani yomwe inachitika pa 8 October 2019 kwa Nsundwe, kwa Mbwadalika, kumaso kwa Mpingu kulirongwe ikupitirira kutsa mapiri pa chigwa. Nkani imeneyi ipitirira mpaka anthu okhudzidwa atapeza chilungamo malinga ndi mmene zikuonekera. Pa tsiku limeneli apolisi omwe anapita kwa Nsundwe kukakhazikitsa bata akuwakayikira kuti anagwiririra amayi ndi asungwana kumeneko. Nkani yomvetsa manyazi kwambiri. Zimene zizatsimikizika mu lipoti la posachedwa la bungwe la Malawi Human Rights Commission. Mpaka na lero chilungamo sichinaoneke. Programu yathu ya lero tichiyeza ndi mneneri wa polisi mdziko lino a James Kadadzera, koma masiku angapo apitawa bungwe la Women Lawyers Association nalo latirirapo ndemanga limene laoneka ngati kuti likufuna no kuchitapo kanthu koti kogwirika pa nkhani imeneyi, chifukwa anena kuti atengera apolisi ku koti. Poyamba tisana ndi kuchokera kwa a James Kadadzera, nayu mkulu wa bunge la Women Lawyers Association apeke chimkozule. Tatokoza bolo lankula nafe mai chimkozule. Poyambirira mwina tatipatsani chithunzi thunzi cha zimene mwauningira pa nkhani ya kwa Nsundwe kuti mufike pa position pa statement jamadulusa masiku angapo apitawa, mwapeza zotani kwa Nsundwe?
Eyo Women Lawyers Association tinakhala tiyambireni pomwe nkhani zinachitika, tinakhala tikuwunikira kufufuza ndi kuyang'ana kuti tingamthandize bwanji azimayi ace. Tinadulusa ma statement onena kuti mchitidwe umene usunali wabwino, komanso tinakumana ndi inspector general, acting inspector general amwabasa apolisi kuti timve kuti akupangapo chani. Nde komanso takhala kugwira ntchito ndi anthu ena kumakambirana nawo nkhaniyi kuti mupanga bwanji, tithandizane bwanji. Nde tinaona kuti nthawi ikupita ngati apapa myezi itatu yadutsa, pamene nonoda mwina mmene tingathandizira azimayiwo ndikutengera nkhaniyi kuti kukhoti. Chomwe ife tikufuna nchoti azimayi athandizike, komanso ufulu wawo umwe unakwanidwa ndi anthu ena, uone anthu enawo ayankhe kulapwa kwawo kuti analalapa motani, komanso abwere kukhoti kuti chilungamo chioneke pa nkhani nini.
Amene akutsatira bwino nkhani za kwa Nsundwe, apali mkwiyo mwina umene ukuoneka kuti ukupita kwa polisi poonerera kuti akuchelewa kuchita kanthu pa nkhani imeneyi, inunso mwayika ambapo nkhani imeneyi mukalata yanu. Kodi kuchedwa kumene zomwe apolisi akunena kuti adakafufuzabe, tinene kuti si chifukwa chomveka pa nkhani imeneyi?
Ife tikuona kuti ndi nthawi mmene tanena kuti nthawi ndiyofunika kuyiganizira pa nkhani iyi, inda adakafufuzabe koma amayenera kuti achite mwachangu ngati mwa mmangu mmangu kuti nkhani ioneke tsogolo lake. Komano miyezi itatu yadutsa tikupita ku mwezi wa chifolo sizikuoneka kuti kodi zikuthera pake. Ndese chomwe tikufunisisa nchokuti ya tsogolo ya nkhani ioneke, samangoti zikupangika chakuti chopangika komoto chakuti chapangika pali information tikupanga chonchi. Nde ifeyo kwa ifeyo tikupula kuti nthawi ndiyofunika mu nkhani iyi, nde tikwamva kuti akunena kuti adakafufuzabe, komabe takhala tikumva nkhani imene kwa miyezi itatu, nde at least tioneko tsogolo kuti ayi tafufuza miyezi ngapo tafika apa kuti timve kuti china chake chachitika.
Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS.
Umina kuchokera ku pankhani ya malamulo, inuyo ngati lawyer mwina mutithandize, komanso mthandize omvera wathu kuti kodi chikuyenera pankhani ya ndondomeko pankhani za courtesy. Kunali wanthu apolisi amene anawatumiza kumene kuja malinga ndi ripoti la Malawi Human Rights Commission, apolisi oyandika fufupi 100, koma mwina si 100 onse omwe anachita zimenezi. Apolisi kafukufuku wake mwina angalozepati ndipati kuti apeze anthu amene akuwaganizira kuti anachita zimenezi.
Inde ndivese tukumvetsetsa ndivo kuti ndizoti siya police force omwana banga ana alakwira zimaiwa kwaiseyo timakrubi oti a police akafufuza mundondomeko yawo anaendera oti anenodo mwina akafufuza apezodonja anthawa komaso azimai olakwiridwawa anakasiya mastatement ku police kuchoka pama statement mwina china chomwe apolisi akanachita ndikuti timati identification parade azimai aja kuatenga oda mati mwina mtu chamaoneka chonchi chonchi pama kaa chigarasi chokuti mtu umata kumaona mkati kumakutu wankati osa mabuona akanata mwina kwa idana azimai aja noneno odo bantu hawa omwe mwazi ndikira nchakiwa mpaka natifike pantu eneneo omwana alakwira nde ifeo sikukuti anthu ose 100 ayi koma tikufuna kuti anthu omwana alakwira zimaiwa ayankhe mulandu omwe anaachitira nkuwalakwira
mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
ngati Women Lawyers Association kodi mukuyembekeza kuti chilungamo chioneka pa nkhani yoti apolisi afufuze apolisi anzawo pakhala pali nkhawa pa nkhani zimene zizi kuti mwina pena pake zinthu zithawosa yenda mwachilungamo
mmene zilili pano paiti ifeyo pena pake tikhulupirira kuti apolisiwa akafufuza zinzawo ndipako zobweretsa atakhala kuti akuchita mwa ndondomeko timati professionalism akhozochita identify anzawo ajana lakwira azimaiwa ndikuachita prosecute izoso ndi mphambo zomwe ali nazo komaso muona kuti mu nkhani yomwe takhala tikukamba nthawi yo stage tipitireni nkhaniti tanenaso kuti pakufunika kuti boma likhazikise timati independent police complaints commission yomwe ili mu police act yomwe inayikidwa inakhazikisidwa mu 2010 tikanakhala kuti independent police complaints commission inali kuti yakhazikisidwa nthawi imeneyo olowo zaka zapitayi bwezi pano bungwe limeneyo litafufuza nkhaniyi ndiponso ndikhulupirira bweza amalawi ataona kuti awa ndi apadera ngakhale amafufuza nkhaniyi za mpolisi tikukhulupirira kuti zomwe apangeza ndondomeko kwa mpaka lipanopa mmene zililimo tiyenerabe kudalira apolisi omwewo
mukamba nkhani ya independent police commission kuti azifufuza nkhani zina ngati zimene zizi koma commission mpaka pano kulibe mwaopseza kuti mutengera ku courtinso pa nkhani imeneyi a police inspector general komanso anduna oona za mdziko
ifeyo tikuona kuti anthu oyenera kuti commission imene ikhazikisidwe ndi a acting inspector general ndi a minister of homeland security lamulo linadutsidwa 2010 mmene tikukambira pano zimafunika kuti akhazikise bungwe limene lili kwa ife tikhulupirira kuti zizithandiza zithandiza pakali pano ndi mtsogolomo kuti nkhani ina iliyonse ikachitika yati noyenera kuti apolisi afufuzidwe bungwe limene likakhalapo tizoona tsogolo komanso chifukwa timamvesesa kuti apolisi amakhala zambiri zochita bungwe limene likakhala ntchito yake ndikufufuza nkhani ngati izizi samatenga nthawi ikanakhala kuti bungwe limene lilipo samatenga nthawi kufufuza zinthu zikachitika nankoda ifeyo taona kuti mwina takhala tikukambira noti pangani mbali iyi koma tikuona kuti mwina sizitheka ndi china chomwe tingathopa ndikupempha khoti kuti liyawuze kuti khazikisani bungwe ndinkona tikutenga mastepu angapo kuti zitheke
amene ndi mayi Pege Chinkwezule president wa bungwe la maloya achizimayi ndipo tsopano monga ndinakambira timve kuchokera kwa mneneri wa polisi mdziko lino a James Kalatera chonde musatalikire tiyambire ndi apa nkhani ya kwa msudo iyi sabata yapitayi apolisi mwanena kuti mwatsiriza lipoti lanu la zomwe zinachitika kwa msundwe mu October lamuja koma mukuti lipotero simulitulutsa chifukwa mukuti pali akafukufuku ena onjezera amene mukuchita pakatipa. Kodi ndi akafukufuku ati amene mukuchitawo omwe simunachite poyambirira amene mmalemba lipoteri?
Zikwakwambiri so chifukwa cha funso labwino limeneli nkhani ya kwa nsundwe itadziwika mdziko muno, itadziwika ku polisi madandaulo amene anja atabwera mkulu wa polisi anayika komiti ya badera kuti ifufuze za madandaulo kuti ziwe kuti kodi chinachitika kumene kuchichani kuti madandaulo amene wawa ndiwoona adita pena ayi ndiye pana likafukufuku amene anachitika komiti ya badera imene mene pachizungu kafukufuku tikuonera kuti commission of inquiry. Abolisi zaita kafufuku amene mabungu inaso anayipangaso kafufuku wawo kuphatikizapo Malawi Human Rights Commission inapangaso kafufuku ngati yemweyo kuti ipeze ngati madandaulo amenewa aliona. Si ya Human Rights Commission oka komanso inuso watu wankhani munapanga kafufuku wanu nakaso tikuona mukuyankhula ndi anthu amene ali odandaula azimayi odandaula nankhwana mmawayilesi mu television osakaso watu wankhani okha mwinaso amabungwe osiyanasiyana awona za ufulu wa anthu kuphatikizapo agenda GCN kapena NGO GCN anapangaso nawonso makafufu kafufu kwawo ndipo kafufu anachitika ndithu anachitika makafufu amenewa oyamba kutulutsa zotsatira za kafufu kwawo commission of inquiry imene anali a Malawi Human Rights Commission atatulutsa ananena kuti iwo kafufu kwawo apeza kuti mchitidwe ugwiririra amayi ndi atsikana unachitikadi kumadera amenewa akwansunde mbwadalika komanso mpingo ndipo ananena kuti pofunika pakhale kafukufuku weniweni full criminal investigation apange apolisi kuti tidziwe apolisi yeni amene kuganiziridwa kuti anapanga zimenezo komanso kuti na amenewa aimbidwe mlandu kafukufuku wa polisi ameneso anakhazikidwa ndi mkulu wa polisi nayenso anasonyeza zomwezi chifalake asanatuluke kunja kwa anatuluka mkatikati kapena kuti kafukufuku wathu ndi kafukufuku wa Malawi Human Rights Commission sakusiyana kwenikwene seyi akunena chimoni chifalake no atanena kuti pa
akadadzera mukutsimikiza pano kuti kafukufuku wanu wa polisi zomwe wapeza sizikusiyana ndi zomwe Malawi Human Rights Commission anapeza kuti amayi ndi asungwana anagwiriridwa
kafukufuku ameneyu ndiwo sakusiyana kwenikweni ndi Malawi Human Rights Commission.
Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS.
Nanga mukamati mukuchita kafukufuku onjezera bwanji simunakukhala chete kuti mudzango nena zonse pakamodzi mutatsiriza zonse osati kunena kuti tatsiriza koma tikupitirizabe sizikumvekatu
mwina pali kusamvetsa pang'ono kuti kuti kafukufuku tikunena bwanji mwina tikani na muchizungu kafukufuku oyamba amene tinapanga ile amene munapanga inu wanthu wankhani amene anapanga Malawi Human Rights Commission amene anapanga agenda GCN ndimanena kuti imene iyi ndi commission of inquiry kapena ndi inquiry ndiye pakakhala inquiry timafunano timapeza kuti kuti zinthu zimene zikudandaulidwa zinachitikadi kapena si zinachitikedi ndipo timagwiritsa ntchito umboni wina uliwonse kufunsa anthu kumene kulira pezote iye zinachitikadi ndiye zikachitikadi timapama koma inalambi pabwere criminal investigation imene makafukufuku onsewa ananena kuti tapeza kuti zimenezi zinachitika tapeza choncho ndiye chofunikira recommendation inayo kuti pabwereni full criminal investigation imene ndimene ni kuchitikayi full criminal investigation ndimene no itapeze kuti kodi anapanga zimenezi zinji ndani ipeze anthu imeni wokaikiridwawo amene wakapezeka wokaikiridwawo apite ku court. Full criminal investigation imene itakupezaso kuti inde nkhani zimenezi zinatuluka kuti panali ena amene apanali amayi ndi atsikana anagwiridwa madandaulo amene wawa alipo koma full criminal investigation itaso kupeza kuti zimene tafufuzira ifeyo tapeza kuti palibe umboni wina uliwonse osonyeza mbali imeneyi ndiye kuti simakhalaso kupitisa ndi kukhoti kwina kuli pansi.
Kwa nsundwe munatumiza backup team malinga ndi report ya Malawi Human Rights Commission akuti asilikali pafupifupi 100 ngati a backup tikudziwa kuti munasiya asilikali 100 amene anachita zachibongwe amayi akwa nsundwe mukuunikira apolisi angazi kuti ndamina anga kudzira ndi nkhani imeneyi mwa 100 omwana alipo
mwani nazoona kuti kudapita asilikali ambiri kupitilira 100 amene anapita kugwira ntchito kwa nsundwe mbwatalika mpingu mene unalizowawa nthawi imeneyi ndiye konseo 100 plus sangaende kuti ndamene anagwirira azimai kana kuti kwamene kuwakayikira kuti anagwirira azimai ndi atsikana kumeneko ndi kuti ngatizogwirira zozinachitikadi sangakhale asilikali onsewa chifukwa chake tu akatswiri amene wawa udziwa kafukufukuwa kuno kumawe police service abwera kuti agwire ntchito ya kafukufukuwewo kuti apeze kuti ngati zinachitika anapanga ndi nani sangangogwira wina aliyense serikali wina aliyense ndi imene ni ntchito imene iwo akugwira ndi imene makabali pano ine sindinganile kuti akufuna akufukuza asilikali ochuluka mwakuti kapena akufuna akufukuza ndani ndi ndani koma amenewa akugwira ntchito yawo akamaliza atiuza kuti ifepo ntchito imene tinagwira yakafukufuku kuti tiziwe kuti anagwiririra azimai ndi atsikana kwa nsumbe akuti samuna kwayikidwa undi ndani tafika nayo apa tapeza izi tapeza izi
mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
ndiye mu criminal investigation mukunenayi ya ma CID talankhula ndi amayi akwa nsundwe omwe akunena kuti munapitanso kwa nsundwe kumaka aopseza kuti anene zotsutsana ndi zomwe anauza Malawi Human Rights Commission kodi mukutero
inatipezaso nkhani imeneyi a Malawi Human Rights Commission anafikaso ku polisi ndi nkhawa kapena matenda kumene mukunenera pamenepa chimene tikufotokoza kwambiri kapena chimene tikunena tikutsindika kumbali ya polisi ndiyakuti papa pali mainvestigator amenewa kapena apolisi amene akufunsa nkhani imeneyi kuti adziwe zenizeni akuyetera kuti afunse mafunso moyenelera akuyetera afunse mafunso moyenelera adziwe zenizeni ndiye tuti mafunso kwambiri kuna probing questions amene akudandaula pankhani mavikitimu pankhani imeneyi asakhale ndi chithunzithunzi chonena kuti apolisi akutiopseza apolisi sitili pano kuti tiopsezeswa mboni sitili pano kuti tiopseze amene akudandaula kuti anawagwiriridwa amene wandithunde anthu ena kuti ifeyo tiapeteze ndiye ativetse mbali ina kuti timafunsa zambiri kuti tiziwe bwinobwino futi tikhale ndi nkhani tikhale ndi mfundo zomveka bwino fakti mfundo zimene tizatenge ku court zimene zidakakhaleso kumbali ya amene akudandaulawo chipamene akudandaula mbali ife yakuti tikakhala mbali yawo iye tikhale ndi mfundo zomveka bwino kuti ngati mbali yake kamene akukayikiridwa msilikali yake sowa polisi amene akukayikiridwa kuti akapanga nkhani imeneyi yogwirira nkhani yosakhala bwino court ino likampeze amene ni olakwa ndiye tikufunikira kwambiri nchakuti timvetsani bwino tithandizane apolisi akabwera sakutiopseza apolisi ali mbali yathu kuti tiziwe apolisi waziwe chenicheni chimene chikuchitika ndiye akhala kumafotokozeredwa anthu amene odandaula watikamagumana nawo kuti sitinabwere kuzaopseza sitinabwere kukuta pani mkamwa koma tifuna tiziwe zoona zenizeni amene mwaneneramu inamveka ndithu nkhani imene kuti ayena anadandaula kuti apolisi sana afunse bwino mafunso amakhala ngati akuwaopseza makhala ngati akuwatukwana inamveka ndithu ndipo sa Malawi Human Rights Commission anachita kufika ku polisi kuno kukana kuti makhala ngati tu odandaulawa kapena mavikitimu adandaula ndi mmene akufunsidwa mafunso koma ifeyo ndithu tiyesesa kukhala professional pofunsa mafunso tiyesesa kuti tipeze zinthu zonse zoyenelera zimene tipenena kuti tipeze kuti tikhale ndi case tikhale ndi mfundo zomveka bwino tikhale ndi mfundo zamphamvu bwino kuti nkhani imene ikafika ku court ikayende moyenelera
kodi akadadzera kodi chovuta nchani kuti mwauza Malawi kuti lipoto la kafukufuku wathu la inkwali yathu ndili koma pochokera pa zimene tapeza mu ripotimu tsopano tikuchita akafukufuku wawo chovuta nchani kutero
kafukufuku wathu pamene tinapanga ifeyo commission of inquiry ya polisi zosakira zake sizikusiyana ndi zimene sonatulutsa anzathu a Malawi Human Rights Commission umene amanena zimene zikubriefing imeneyi anzathu a Malawi Human Rights Commission analipo ndi amaenda kuti kafukufukuyu tatenga zimene apanga recommend zimene anena kuti zichitike mukomiti mukafukufukuyu wa polisi zimene anena kuti zichitike tatitenga chimodzi anena kuti zichitike a Malawi Human Rights Commission ma recommendations awo taatengaso chifakira bwera mwene ndi full criminal investigation imene ikuchitika pano andi imene itamalize kani useja kwa nsumu
mwete kulai ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
masiku angabu wapitawa taona list ya maina a polisi umayakuti akukudzi ndi nkhani ya kwa nsundu ndiyo na list imene
ndi ya meni wunina uji ya polisi siku na mwerepo siku ololimodi kunena uji ya polisi amena napita kwa nsundu siku wazi wako polisi wono siku na nenepo ndi antuwa kama tukusa maina a polisi umano tala apa napita kumene kujandi awa mwena antuwa mwa agungu soko neza siku na nene uji ya polisi siku wazi wa siku kuwa polisi wono ya mene anapita kwa nsundu kiofu nikila kwa mbili nja uji akafukufu wa mene akuchiti ngayo abeze abolisi ya mene akukai gilirwa uji na mene anabanga jikongwe azima ibiatika na mene kwa sanga kari wina alinese ndiyo nashia ni ujitika bano nja uji antwa nangopeza listi ina ili yote ya abolisi akungo idenga ndi kuhipo nya pa social media ndi kunina kuta abolisi sana pita kwa nsubi anjambi awa ndiye zezi sisa abolisi fuwa angu denga listi ina ili yote akamangu kwa akamangu kwenye ya maina upe na sosu zinga karibu ino chwa uji atawiga mina baji opiezo asigali ena mwina mwine mbali mwine sana kite kundi kumwe kumansu kutako mungu funa mungu soko ni za antujabe
kuda kata zina kafukufuku yu mungu jita wa krimino mungu nena uti kafukufuku onje zirai anga beze zo sembana ndi zomu ana beza kafukufuku ya amba wa inquiry zomu zili mulipote rano anga beze zo sembana
mwina ndinga ya nchire tu zimene zimene ada duze aga majiza kafukufuku amine zimene anga tufotuze
kuma amine mbuyo mwina makara mungu jita waka kafukufuku mkata amine wa mbuyo mza kazu kalabwa
tisa dengele zina kwa kafukufuku wina aliense ama tatuidwa musiana leti ngani ne ulichifo yoti kafukufuku ujari tunate za hizi kafukufuku yuso ne ujitive kaso hizi sedingati kwa mungu pere kangati saa ngutu na banga soka fufu ngati emweyu pata nzeka kuti wa polisi kabena uti a polisi anagiri na antikana alimu sero kudo wa kumponera kwa nanchi tika kafufu niko kafufu anaso nyeza kuti commission zimkwa ya leti mene inaso nyeza kuti antikana anagiri duati alimu sero ndiye kwa zila teo pana kuilano full criminal investigation ngati mene kuchi tika panoni nipepe ina ateza kuti wa polisi wakuti ndame tukumu kaya kira kuti ndame ni hana kuingiza ni tika na amini mseo ndipuwa polisi amini yo anama ngidwa tuka mbabano aguya kabili mrandu alibali mandi aguya kabili mrandu ogiri ya chika mwono chibwe na suku nalilu kuma singate ngeri uti kwa jatina banga suka fufu ngati yungwe yu tinateza hizi uyuso ndi kuta abu ni sazo mwezo kuma nuka fufu wina aliense ama karasu ndi zo sati na zani singani ni ulifonja uiti ukutinateza hizi uuso ni tautuza hizi mwatingu ni kila nitu sibabida ntawi kimfa zini zini kushokila kwa kula kula mina wanga kwa kufu wa nene
mwuti sibabida ntawi ntawi zonsa ntawaka kufu nsani kupolisi kwa mba kwenda kuyanka kuti chingerezi yukuti advanced stage kabina we are still investigating kuti kafukufuku yu kani mene hii mutsiriza kafukufuku wanu hii nkwa hapa tsada Malawi zona zenzen
mkani imene hii ya kafukufu wapene tukubanga abayu akula akulu ku polisi kunoko apeleka masabata awiri kuti nkani yonse ikale itata chona chanka nkani yonse ikale jita duwika mutu wake wakati wakati duwika ndiye anayankula hapo nkulu wa CID kamina wajiwiri wa nkulu wa CID ku polisi kuno kunena kuti zonse zaka kuti zaenda mene zikuena kuti ziendere ndiye kuti kafukufuku amene pakamatha milungu iwingi kuchokera pa tsiku limene amayankulali zimene tinali ndi soka lumene watu ankhani pakamatha milungu iwiri ndiye kuti tizonse zofufuza pakhani imene zikuena kwa atitatu
kodi mukamakhala ku area 30 ukoko mukumvetsa mkwiyo umene uli ndi amalawi ena pankhani imeneyi ya kwa nsundwe komanso nkhawa yonena kuti apolisi mwina mukuchedwa mukumvetsetsa zimenezi ndipo mukumazilandira bwanji zomwe akunena kuti mukuchedwa kuchita ntchito yanu kuchita zoyenera pa nkhani ya kwa nsundwe
apolisi basidi makhala patsogolo kuchemerera kapena kuvomereza anthu kuphwanya ufulu wa munthu wina aliyense kuphatikizapo ufulu wa azimayi ndi atsikana sidi malula zimenezi ku polisi ndiye anthu akadandaula kuti pali madandaula amenewa azimayi anagwiriridwa atsikana anagwiriridwa ifeso wa polisi sitikusangana nazo nkhani imene akuluakulu athu apolisi sakukondwa nayo nkhani imene ndiposo afunisisa nkhani imeneyi data mwanzanga gadali po amene anapanga zola vika zizi zonse azimike ndipo chilango chwe inira chipite kwa antu amene wa nje tikumvetesa kudanda kwa antu tikumvetesa mkui wa antu sizo inira kuti kukanye ufuru wa mtu ina aliense mwanto chwa wa soka mbili ndi zimezi kumvega uto kukanya ufuru au kala so abolisi organi zilidua au kala abolisi ndi sizi mtuzo inira ndiye chofu nikia kwa mbili abanchia kuti mkuiyo ulipo ifeto abolisi ndi so odanda ura kwa majeku kunena nchia kuti chenye chipeleke ni mpata kwa fufuza wa fufuze kuti chipeze zoe nila zimizeni nga jia lipo ameni yana kwanya ufuru wa zima indastika na kwa nsunge apezeke mimi yeyo ni umboni oye nilela ala njile kita mbocho oye nilela nye tukumfese sanjitu tuzo nila kutero niko so nga jipali bungwe organization ya boma imene kwe nila kuwenekeza kabene mene balinekeza ufuru wa tunziko mune wende jia polisi
mwete kulai ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS
kwamba mwona nti mankani ii ya kwa nsundwei ya jitika ubale wano wa polisi ndi antu uta ulipo utiwa mbaka liku hono ngeka taona zintu zambiri mbuyo muzitanzu zambiri pomwe antu nda polisi mwina pakone kakuti zintu sizi kuenda ubale isu kuenda ita jitika nkani ya kwa nsundwei mkwona kuti mkwanita kubezele tsa ubale wano wabwino kumansu chukubilejano mwa Malawi ndizo mweza jitika kwa nsundwezi kapena zangonje ziransu kuhono nga ubale
kuonena zona nkani minei ya tuwa mungira ubali watu pagati ba polisi ndi antu usiena siyana ntuko muno koma ubali umene onitu uongoba chifaja kuti chona chenije ni pankani mene iji mtumika yeji la zuzika alisazi oni kani mene inaenda motere ba umboni aje ndi awa ndi awa ndi awa koma so tinene kuti kuhono ungeza ubali pagati ba polisi ndi antu kumadira usiena siyana kweni kweni kuna li mbali zuhizi mbali ina inali mkani ya ndale kwa mbili pauli banali mapropaganda amena na juruga kisa na kientawi yuko nye voti kumako jita kwenye so chisanko kwa kisa na afrika kentawi yuko nye chisanko kuna tuwa basani za mbili zeze za goza za kuza kundale mezi mani na kuti abolisi muli nyamada ajibani amena abu kena kukulisi abuja chino kati abolisi ilio linga chio suna kusoko nye za kani ya chisanko imene inali mkani yu nama mkani yu kwanda umboni kati na kwenye kwa polisi unena mwa ubeleza kuti ngatali ipo amene ndi umboni na ulo wanse unena kuti achipani ya nyamata achipani ya kwa polisi akubala na uini kumia polisi akubila chiko za polisi akubile po ila anene kuti awa talibi amene ya nabira mpaka na mfika siku la lero ndi ingeni jeneto kati mene ina tuwa mungena umale watu na kati pa ifewa a polisi ndi antu kumadila ujena kiana
nkani ya Police Complaints Commission lijabungwe ntambi ya polisi yomamva madandao antu omwe ala kuhididwa ndi ya polisi Bunge la Women Lawyers Association akule mbira ndi pankhani imene Police Complaints Commission zaka 10 tsopano kulibe ikhalako liti mukhazikitsa liti
mina nkhani imeneyi ndingayifotokoze panopa kwambiri koma tikudziwa kuti onse okhudzidwa ndi kukhazikitsa kwa komiti imeneyi kapena bungwe limeneyi akudziwa ndipo achita zoyenerera koma pasa na mene bungwe limene lili bali bemu ku polisi sikuti angukhala kuti kulibe office ina ili ose mene ibumva madandawulo a anthu kunjaku ilipo takhala tikuifotokoza takhala tikunena mwaobwerezabwereza kuti tili ndi bungwe ku polisi tili ndi office ku polisi imene timaitchula kuti professional services unit imene imalandira madandawulo kuchokera ku anthu madera osiyanasiyana amene akudandawula kuti apolisi pena sana gwire bwino ntchito ilipo office imeneyi ili mumaregion athu onse foro kumaso timanena kuti pa station ina ili onse pali ponse pamene pali officer in charge amene sitsa kukamudandaulira kumuuza kuti fea polisi awa tikuwadandaula pankhani yakuti tithandizidwa moyenera komaso mwina ena atakukhala ndi mantha kuti ifeyo kupolisi kotikuopako sitikukhulupira limene akatilandira bwino mwina sitikukhulupirira mapesefera amene afa kuti matimakhala nawowa tikuyenaso kuti awo amene akuchita mantha kubwera ku polisiyo atakupita so ku komiti ina iliyonse ya chitetezo community policing structure ina iliyonse community policing committee ina iliyonse imene awandikana nayo kumuziko akaauze kuti ifeyo tapolisi akuti tikuwadandaula pankhani yakuti amene angati ngakhani imeneyi apita nayo koyenerera ndiye siti natsekere ku polisi maofesi makumu ndiotsegula kuti amene akudandaula kudandaulira polisi kudandaulira sinzali wa polisi afike tinze dandaulolo tifufuze moyenerera kwa polisi amene akapezeka kuti ndi olakwa ndi kuti nayenso alamulo limupeza mulo kileranso ndi mbene malamula manenera kupolisi kuno.
Matakulai ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS.
Anadzera tupere kumendu kujeza kwa chuma mwene titsirizire apa pazoni tsero zije zapita zo zanthu kuya ndi nkhani ya kwa nsundwe. A deputy IG a John Yondo anavala mopatsa chidwi kwambiri vaa mpaka chipewa chaku mutu chotsinga kunkhope ku ndi galasi kuda kuopa chani
mafuta bwino mwina anavala si iwo khao ineso nthawi chakummawa navala nawoso panala polisa mbiya mina anavala protective wear si adebile senta chenokha mundikhulupirira inu kuti gulu lambiri imene linabwera kudzapanga zionetsero linavuta kwambiri ambiri anali ndi miyala, ambiri anali ndi malegeni ena mauta kumene amene amagenda nawo a polisi ndiye kunali kuyenera kuti a polisi tiziteteze siku limene lija a polisi opitirira asanu ndi mmodzi six anavulala anagendedwa ndi anthu amene amapanga ama demonstration amenewa ndiye zinali zoyenerera kuti apolisi tonse tiziteteze kuphatikizapo so mkulu wachiwidwa mkulu wa apolisi a John Nyondo amenera kuti aziteteze ndithu chifukwa sizinakhala bwino kuona mkulu wa apolisi wagendedwa ndi mwala zimene zinso zingosonyeza kuti anthu sakupanga zionetsero mwabata ndi mtendere lamulo wala zigono limavomereza aliyense kupanga zionetsero koma apange zionetsero mwabata ndi mtendere asatenge zida asakhale ndi zida zoti atha kuwonongera nazo anthu ena kuvulazira nazo anthu ena zimene takhala tikuona zikuchitika ndiye inunso tenganinso uthenga umenewu ndiperekere ndithu kuti anthu sakuyenera kuti azivulaza anzawo kuzionetsero kuma demonstration chifukwa zikayamba chonje ndiye kuti sizionetseronso koma ndiziwawa ndiye ife ngata polisi timawunikawunika ena ndi ena amene amapanga nawo nkhani imene yovulaza apolisi kuvulaza anthu ena amangidwa ndipo akayankha milandu yoyenera komano tiye tikuwuzaneni tikupepesaneni kuti kwapakhala zionetsero satengeso zida satenge miyala satenge malegeni satenge mauta kumakavulaza nazo anthu ena ndiye pamene pati pane ndipoyenerera ndithu kuti tonse tiziteteze pake mkulu wachiwidwa mkulu wapolisi anaziteteza ife tonse tinaziteteza chikwapika anapanda kutero ndikuti ambiri akanavulala zimene sizikanakhalaso zabwino
nanga maofisa lanu anali kuti pomwe a deputy IG amakalandira petition anali atazingidwa ndi asilikali a MDF maofisa lanu oti akateteze bwana wawo anali kuti
tinalipo tinali pomwepo inonso azodiyake mulalipo ndimakuonani mationa kuti ifenso maofisa a polisi tinalipo koma chinakula kwambiri pamene panjapo chine chakuti anthu amapanga zionetsero ambiri samafuna kuti a polisi awandikire samafuna kuti a polisi awandikire a polisi akawandikira amaponya miyala tikuli nayi miyala ya malegeni zitsulo zimaponyedwazi ndiye chinali chabwino kuti aperekezedwe ndi anzathu a MDF pasakhale chipolowe china chili chonse alandire kalata chimafunika kuti chimafunikira panyuma chapo kwambiri chakuti kalata ilandiridwe komanso zimene zalembedwa mu kalatamo zionedwe ndikuti zipangiriso address moyenera
a James Kadadzera mneneri wa Malawi Police Service ndatokoza kuti munapeza mpata tinankhulani pa program yalero zomwe kwambiri wawo
ndineso ndakuthokozani ziko mkwambiri.